hama rikuru 20 dollar 20 dollar iri rikuru najyo ngo karant dollar eh turumva yatema reka dukure ko rikuru niyo meshi tuzoshikana meshi ashana duhiye dawa tumaze kuyinwa turanywa turanywa twese tuyinyoye
uwo muti babahaye bababwiye ko ari umuti wiki ufashiki
uyu muti yukugira barakase ntitwumve nakimwe
eh igaze re
igaze bahejeje
nubwo muti babahaye ni gaze ngo munwe ubwira ni mpumvu bubabare
twumva bubabare ama turanywa eba twumva kwanza ubwenge buko buragenda
muri uwo mwanya
muri uwo mwanya rega twe twikanguye tujyame hajya turi kangura badukase kera dusanga bayatwara ibana je byutse gucya gaze yaheze ndabye ndabona nundi turabura numwe turabye gucya turabura numwe
yakwasanze gato kwanza babahaye umuti wo kunwa muranwa uwo muti mumaze kunwa uwo muti muca murasinzira mumaze kuyikangura musanga
ano yacitse nabone twasanze amano yagiye yacitse ashitse turabarabaho bari turababura
akuna bato
tubone babandi bambe turababura ndacha tubwira ndacha tubirana baze ahamwe ntubona ko twamaze kugira ingorane twa turavugana ati none bigende gute se
mama yake na mama ahamurwa murajojota
maraso hanyuma rero sinzi umuntu uzaciye umubanga aravuga ati abo bantu nibi turamwiganira ingere byagenze ngire bimeze acava ngo yo ngo abone abantu babi cyane cha tuvura ati muga rero cinda bavujije hama rero mushe musubira wanyu mushaka mwo
mufise nico kibazo
ubuhinga twagize abarundi baratubonye kwa twadukorana dusanga bamwe bamwe bako barapa ku mizigo bagira bagaruke tuvuga ati bana baratubona ingene tumeze kwa tamane twadufise cha turinjira modokari turaza twatanza turaza aka Burundi kuya twatuva ituvi Burundi tuzi Tanzania turamara iminsi 3 mu nzira tuza traffic shitse rero bahaye Bujumbura cha turazi wacu tuzi wacu rero burano ubona merewe nabo ku nibona ari hatari singira ebane kina kimwe cyo
As you know, my name is Alvin Gucci, aka Chanchanau, aka Sharpshooter, aka The Morning Star, all the way from Burundi, Bujumbura. Hello, my Burundian people. Mambo vipi, muramezi neza, nizere ko mumezi neza kumpande zose zisi. Iyi ni exclusive kuri Hit Top TV, the number one channel in our country, the number one channel in our country. Behind camera ni Embe Silato. If Bali umutananigwa tigeranigo kiretse iyo yigirishije bakunzi ba Hit Top TV hano mubona narababwiye ko Hit Top TV ari the number one channel ibazanira ama exclusive atanaha muzofu ya rosa atari kuri Hit Top TV one ariko wewe mugenzi wanje nkurikirana kandi ukunda Alvin Gucci utarakora subscribe cyonda kwanza subscribe ngaho hasi urabona kandi kandise ko subscribe uje gufyonda subscribe urabona gakengeri ufyonde kugakengeri kugira uzobandanye uronga ama exclusive ibiganiro vyinshi bitandukanye vya landi promoter vya Alvin Gucci bimeze neza cyane so right now kungene bimeze cyara makuru na ronse amakuru na ronse arateye agahinda gato kandi aranatangaza ukuntu bimeze gute rero cyari umujama na ronse amakuru yuko ari muri bamwe bafashe urugendo baja hehe Zimbabwe amakuru ya Zimbabwe murayazi ariko arahitinga mwakinogiye imisore myinshi inkume nyinshi eka naba papa cyangwa ba mama batandukanye bagenda muri Zimbabwe bakabakata mano inorikuru ugahabwa amafaranga ngano kunuko irino rihereza ukahabwa ayandi mafaranga gano kunuko amakuru sasa cena ronse numurundi wa mbere turonsa makuru yuko nawe nyene yafashe urugendo aja muri Zimbabwe kugira akoresha ivyo bintu bamucino aronka amafaranga nkuko benshi mwama mabibonye bahabwa ama Land Cruiser imiduga amafaranga menshi kubera ayo mano mbe ayo mano bayakoresha iki muri Zimbabwe mbe iyo dili ni dili kweli twese twahurumbira tukayirukiramo embassy nato if bali baba tugende natwe tuhabwe inoti ni hatari sana umujama turi kumwe nguyu ngamuriko muramubona imbere za kamera za Hit Top TV 1 the number 1 channel muramubona kuna merewe muramubona kuna meze ndatse muko muramubona neza nubwo ntaratangura kumuvugisha n'uyu nga ndakuramukije bro
safi
uya reka ikandeka ndagufatire ntacho nakibaze umeze gute ka
sa pole pole kabisa
amazina yawe bakwitanje
bana je kwere nitwa Emmanuel
nitwa Emmanuel Emmanuel wewe jemfisa makuru menshi atandukanye ndazi kuba wambonye nzana kamera nzana mikro kuri wewe ndazi watangaye ariko abarundi na barundi kazi bose hamwe benshi bakeneye kumenya mbe ivyo nibiki uyo muntu VIP kwa mezuko dushaka kwanza uduhe kwanza story wewe usanzwe ukora kwanza ibiki
je kweri nahora ndamukombohere wa zijyano ze ya gituruno agitrose zija Tanzania
Tanzania
Nairobi
Uganda
Zanzibar sasa je kweri niyo nakora
niko kazi kanje sawa
hanyuma je kweri ibana ndakora
wari umaze kikingana gute ukora ako kazi kawe ko bukomvwa ye
je nari maze hafi imyaka 5
pambana
n'ubuzima ibana rero
usanzwe ufise kwanza umugore
je namufise kweri
n'abana
sawa hanyuma rero sasa two turagenda maze kugera Tanzania twa parkinze twa pakuru muzigo hanyuma ibana ndiko ndatembera uko ibana je kweri ariho ibintu bimaze imisi bica kumanuze ya kwizi kumbuga amarezi yose so bigenda ibana nkabibona sasa ndiko ndatembera uko rero kwanza turi n'abajama biwanje twari abajama batatu aduha turaganira twako turi Tanzania nyine twicaye ahantu kwa bare twa turi nywera gacupa hama rero ibana turabibona tavati bana none twebwe ibi bintu tubona ko kumara zose so ibintu mwe murabibona mana ngo reka ngo aho rero ngo bujya ati bijya bintu rero turakwiye kubibaza neza tumva kwanza ati nubuzima tukira turonke rero turaba tubanze twanza turayigana ngere bimeze turaba tereka tubona tuze dusimbire mu cyo gihugu cha ntuze gute iki gihugu twumva ibi bintu cha Zimbabwe ibasha turavuga ati bana se kumoya sasa tupate muda kuondoka hama cha turavuga ati turabazanya twari bana tuvuye Tanzania ntitwaseze no kukazi tumaze kutasezera ibana hano mbari hatari wangu ubuzima
ntaragucira kwanza gato ndabona yuko aho hari urutoke rutariko ino ritarimo ni ino ritangura cyane ni iri nyene ritangura ino rikuru mama yake na mama ibi bintu naravyumva sitari bwigere ndabibona kandi uba nka umurundi wa mbere bino bintu bigiye habona tugomba rero tubwire uducire ku mayange utubwire inkuru nyayo winjire direct bino bintu wiyumviriye gute kugira ufate urugendo nabo bagenzi wari kuravuga mwerekeze Zimbabwe dushaka rero duha makuru vyagenze gute kandi ko twumva n'abavuyeyo baza bafise amafaranga mbe nawe niko bimeze ariko duwe kwanza makuru
ehana kweri abo bantu bakubwira yuko baje bafise amafaranga barashinze birashobora kuba babesha nuko twebwe ubuzima twabonyeyo
byagenze gute kwanza kugira mupange kugenda mujeyo
mu twe twarapanze turagenda tugiye tibana twagiye tubizi ko tugiye kuzana amafaranga
muri bane
turi bane dushitseyo turagenda nyene turashika aho hantu batubwira mwe muje sawa mwewe ikibaza imarakize turakize tukizi okibasha badushira hajya
mbe hariho nabandi bantu hariho nabandi
bariho bari abantu twasanze batonze mugatwe batubunye turaza turaca turabatirika natwe tutonde mu bandi kwanza je narabanje nko kugira ubwoba ehugira ubwoba ndagira ubwoba none ka twamaze gushika bigende gute sawa chatovati okay ko twamaze kureka turondirizo noti hamaze twisurira Burundi wacu dufise amafaranga
kibazo
ntangorane izo noti gusa ibana turari turashikirwa tukigwa cha dushira hano hajya mwebwe rero nyamwicare hajya cha tubona umuntu aragiye ibana aratuzana ati burero iyi dawo mwebwe mugira mu ndibahe muyinwe sasa imbere ya kwanze mwebwe mushaka ari rikuru cankwe ritoya amafaranga arasumbana
amayango
yaba turiyumvira ngo eva none meshi irikuru ni nanga turamubaza gatoyi akanaka aka gatoyi akaherereza batubwira ngo ni 20 dollars ha mari kuru 20 dollars 20 dollars iri rikuru najyo ngo
karanti dollars
turiyumvira tema reka dukure ko rikuru niyo meshi tuzoshikana meshi ashaka duhiye dawa tumaze kuyinwa turanywa twese tuyinyoye
uwo muti babahaye bababwiye ko ari umuti wiki ufashiki
uyu muti yukugira barakase ntitwumve na kimwe
igaze re
igaze bahejeje
n'ubwo uwo muti babahaye ni gaze ngo munwe ubwira ni mpumvu bubabare
mpumvu bubabare ajya turanywa eba twumva kwanza ubwenge buko buragenda
muri uwo mwanya
rega twe twikanguye tujyame hajya turi ikangura badukasekera dusanga bayatwaye ibana je byutse gucya gaze yaheze ndabye ndabona nundi turabura numwe turabye gucya turabura numwe
yatwasanze gato kwanza babahaye umuti wo kunwa muranwa uwo muti mumaze kunwa uwo muti muca murasinzira mumaze kuyikangura musanga
ano yacitse nabone twasanze amano yagiye yacitse ashitse turabaraba aho bari turababura
akuna bato
tubone babandi bambe turababura ndaca tubwira ndaca tubwirana baze ahamwe ntubona ko twamaze kugira ingorane
atamano mufise
atamano dufise aho rero kwanza ntibabwana tuvure twatumeze uko aha twagiye kuvugwa tu ari uko abantu bace tuko turabaturira tuvuga ati ma ibi bintu kweri wo twosaba abantu bariko barumva ibintu ko ari ibintu bitashoboka bushaka bo biheba ubuzima bw'amafaranga bwo muri Zimbabwe ariko bashaka kutwonona ubuzima batwe gwa barundi tutagira ubwenge dushaka amafaranga reka dukore tumaze rero kubwira uko twe burabona ko batuvuye ingore twagize iyo gushika Burundi
ahubwo nyene ico nkeneye nyene kumenya urabona ko babaciye amano muri hari mbe nabindi bintu mwari mufise nk'amatelefone amafaranga
amafatelefone twa tuyafise amatelefone kweri
nikanguye musanga telefone
telefone twa tuzifise kandi amafaranga twa dufise
mwasanze nyene
mwari twasanze twafise ntibigeze badusopa
vraiment batwaye amano yo
twaye amano yo nyene
haba jama bakosiye
sasa twa tubavugana ati none bigende gute se
mama yakena mama hamuruko murajojota
maraso hanyuma rero sinzi umuntu uzaciye umubanga aravuga ati aho bantu nibi turamwiganira ingere byagenze ngire bimeze acaba ngo yo ngo abone abantu babi cyane cyatuvura ati muga rero cinda bavujije hama rero mushe musubira wanyu mushaka mwobwira nabantu
naramubwiye ko aho muvu
ya tuva cyatuvuga twebwe twaje tuvi Tanzania Tanzania ariko ntitorengere dushikayo abatubwira ni muyaranje murabe jewe nakoze igikorwa iki ko batuvuye imana guhezagire tuvuga uko ntacu ingene twavuye rero sasa cyo twiga ubwenge cyo turatangura turatelefona abajama bo muri Tanzania twakorana turabatelefona ibana twe twageze probleme nageze probleme gani sasa twe baradukata midore sasa
harafu
harafu kufika hiyo
mlikuwa mnaongea kwenye lugha gani ya Kiswahili mlikuwa ulikuwa ukiongea nao vipi ukiongea na Kiswahili ulikuwa unaongea nao kivipi
na sote tunaongea na Kiswahili yani ananiambia eti wewe sasa mlienda aye si tulienda sasa kupata franga
kutafuta franga
ndio yani tulikosa kurudia huko hakuna franga za kufika hapo Tanzania.
Inabidi
sasa wewe tutumie wewe mwenyewe. Fanya upesi tufike hiyo kabisa.
Ni Burundi
na Tanzania. Kama tukitoka Tanzania tujirudie Burundi kwetu. Yani akipatia franga tukipata gari ya kuondo ya kufika nani Tanzania. Tukafika huku Tanzania sasa tukipata zile gari zetu za Burundi watupatia marifti tunakuja hapa Burundi.
Mm-hmm.
Sasa hivi franga atufikie Burundi hamna hata moja. Sasa mimi mnaona haye sasa. Nataka kuuliza
ucha musaba ko bafasha baba hama franga babarungi kiritike yo kuva Zimbabwe kugira muze muri Tanzania. Ehe bica bigenda gute mwararonse ubwo bufasha.
Ubwo bufasha Tanzania twara burose buvuye ko kibuvuye kuba Tanzania dukora dukorana.
Barabarungi
kiritike. Itike rero
mucha muva Zimbabwe
muza Tanzania cyatwa Tanzania cyatuzi Burundi.
Sawa mukuva rero Tanzania muza mu Burundi vyagenze gute mwakoresheje ubuhe buhinga kandi mufise nico kibazo.
Ubuhinga twagize abarundi baratubonye wa twadukorana dusanga bamwe bako barapa ku mizigo bagira bagaruke tuvuga ati bana baratubonye ngene tumeze watamane twadufise chaturinjira modokari turaza twa Tanzania turaza maka Burundi kuya twa tuva ituvi Burundi tuzi Tanzania turamara imisi 3 mu nzira tuza traffic shitse rero bahai Bujumbura chaturazi wacu tuzi wacu rero burano ubona merewe nabo ku yabona ari hatari singira ebane kina kimwe cyo gituma rero nubwira nkabe ne Burundi abantu babasore bagishuje bumva iki bumva ubusore bw'amafaranga ngo reka tuje kwibiya no bahanura bumvise ikintu cy'amafaranga cy'ubuzima ngo tugiye gukata ubuzima bw'amaguru Imana yaduhaye ngo turonde amafaranga reka ahubwo ico twokora ni turondira ubuzi dukoresha amaboko n'inguvu amafaranga mu Burundi apana kwiyumvira ngo tuzazimbabwe ngo
ugatisha
amano ngo n'amadolari bacu turayafise
ariki ikintu je nkeneye kukubaza. Okay, warashize mu Burundi. Ushika ngaha mu Burundi. Hari numwe wari bwiganire iyi nkuru yuko wafashe urugendo uva ngaha Tanzania uja muri Zimbabwe ushikirwa n'ivyo bibazo. Hari numwe wari bwabibwire?
Oya, jewe ntabwo nari bwabwire kubera nani nkifise shapfu gishi nimerewe nabi.
Sawa, kwanza ayo mafaranga. Warayaronse.
Oya, nakubwiye yuko twasanze birutse bagiye, twasanze twisigaranye twenyine. Umba twari kubigenza gute
none ko aroba bamwe batweretse barose imiduga barose ngo amafaranga baguciye ino gacuronka ifaranga
bajya no kugira gusaba hende abantu bagende mu gusaba bononere gusahama nabo bibironkera ibyo byabonyere babicishe mu bindi bintu mwako nabibonye sino byumva yuko ibyo babesha ngo baronke imiduga n'iyindi kuko murabaza neza mutohoza inkuru yabo bana
none mwere mwigeze kubaza none ayo mano muduca muyajanaye mujya kuyakoresha iki mwigeze mubaza cyage mwebwe mu mitwi yanyu ari mufize gusa
amafaranga z'amafaranga gusa nizo twari twifitiye kweri sinote uko wumvise amafaranga nkayo atuzi ko nshike Burundi cyo tutunga natwe tugura imiduga tuba cyo tushika twigura amapurasera tubereho neza urumva.
Wambiye kufisa umugore. Aya makuru umugore wawe arayatse.
Ah umugore naramubwiye bike uko abyumvise nkubura abyumvise cyo umva ari hatari. Yo cha yo na urumva musanzu ucubica ntubivuga byose. Uravuga ati nagize problem nagize agisida.
Nturaronga amahigo yuko mwobonana nawe.
Aboye.
Umugore wawe.
Umugore oya. Gusa namubwiye ku munwa bikeya nagize agisidini iyi ino byaracitse kumubwira yuko nagiye kurondera amafaranga bancino ngira yo byumva ukundi.
Barundi kazi mudukurikirana aba fans ba Hit Top TV 1 bino bintu muriko murabona uyu mujama mubona yatubwiye yitwa Emmanuel sawa umujama yahora akorera muri Tanzania kuri ibi biduga bigenda Tanzania Nairobi Uganda yari umukonvoyer yarasanzwe akora ayo imyaka 5 akora ayo sasa yumva idiri ko Zimbabwe hari zijya diri zo gucamano afata urugendo paka Zimbabwe ngo agiye nayo nyene ngo muri ayo ma system ivyamushike ngibi nga muri ko mumva we yagiye bamubwiye yuko ngo agiye kuzana amafaranga ayori bifaranga agaruke ari umu boss nguyu ino ngiri bararikiye nta mafaranga yigeza ronka babahaye ngo umuti ubasinziriza bikanguye basanga amano ntayariko bibi ntambami birabagora kugere bava Zimbabwe kugira abashike hano mu gihugu cyo mu Burundi aho batabajije abagenzi bari muri Tanzania kugira babarungikire ngo agatike mama yake na mama Zimbabwe ihali ya Zimbabwe ni hatari Bali ndazi inkuru ko ari we wataguye kuyimbwira ntarayibona eti bako diri ya franga Zimbabwe Watu chama no watu patie lare. Urukuru umva mwene wachi biwazo vya mushiki. Ebara bro, yes. Ni ye manuro basi wewe utanga. Nga wewe umurundi, wishikie Zimbabwe. Mm. Baku kore yivyo bie. Mm. Ni ye manuro utanga. Kuwarundi.
Manuro no baha. Wawanza baku yumvira. Baka tekeleza baku umva kabisa kwa tuuje. Kuko ibibazo ibibabona kuma TV. Tuko turabona ibibazo twagize ushaka baka vyumva. Akabona yuko twagize ibibazo ku mvonke yiki y'amafaranga y'amafaranga kwa amafaranga nayo uraherondera ari yaronka cyangwa akaguhitana waranka jewe ino yaragiye uniko mpiga amafaranga amadorale yamva amafaranga ari meshi cyo no bahanura izi saha akanya babibona ku ma TV ku nuzeye nibareke kubeshwa n'abantu babyiyumviye bavuga tereka turondera ubuzima bwacu tubutse dukene dukoresha ingufu dukoresha ingufu twaronse mana duhaye kandi ntabwo dushaka kubura amafaranga kandi nk'iyo mu bisanzwe iyo tubyumvira neza iyo nayo ntikora amategeko nikora iyo tubyumvira twari kugumira ku kazi kacu aho urabona uyisino banshugura nk'amapine ngenda nacumbagira aha namaze kugira nanzokira ni nubundi buzima
bushashe wabare akukwaza uyumva gute
aguma hakwega usaba wabare ubuye ariko harafunga ariko harafunga harafunga nirakira nzohafungura nzohabereka ikindi gihe
urante ubwoba abantu mana
ye bana bakwatana inoma
mama yake na mama ye
maisha ni hatari
sasa ngoja kwanza jengene nyene ngoja lindira kwanza ndabona imitsi ngaha yaranze ngaha imitsi ya none nokuguru kwa vyimvye ndabona kuguru kwa vyimvye ye braza mama bakunzi ba Hit Top TV yeah bras ariko mfyonze nga urababa
cha babara inyuzi zira cha
mama bras none wa mugenda baguhindurira iki nani kiringa
iya nkubona yihindura no munsi wana ko muti wabukigize umuti ukiriko ako bampindurira ahabujya kwa muganga abampindurira ku mahere 3000
kwa muganga
kwa muganga
fali
wowe hijya ejo nzosubirayo
ya braza hose ngo na amafaranga warugiye kurondera braza Zimbabwe mana yanje we kama ni ibi nzofa ndi maskini mama yangu maisha yangu
maisha ni magumu
yewe kayewe kaka pole sana
hatari kabisa
kuri pole sana
ivi tunaendelea na franga
jeba kinerefona bami inkuru aba banyi nyene mubana sishora kumuvuga mwizina kuko si vyiza mugani numuntu ya mayi inkuru ko ibana hari umuntu nawe nyene yishikiye Zimbabwe niyo mpamvu naje direct ndakurondera bwo nawe gusa wakoze cyane ku mu mwanya turavugana nubwo bwa mbere watanga udufata nabo ukuntu nubwo kwa mbere watanga udufata nabo ukuntu kubera wabona amakamera n'amamikro utashoye kutumenya twe turabamenyesha amakuru dukorera ikinyamakuru Hit Top TV 1 tuba dushaka kubaha amakuru abantu atomoye ameze neza bamenye ivyo nibiki biriko biracako gusa pole sana ndabona ko wababaye cyane bro
ni hatari maisha ni hatari jamani
wallahi maisha ni hatari
kweli hatari haja ova na bafashe na haja sina bafashe nabi nari kondi batinone bana ubu uyi urara ega na hariya batubaza ukuntu batubaza ati rero tubigende gute byose uteti amfete sinashaka nuko n'umuntu yoza arambaza byinshi kubera ndacicavuye cyane gose ko umani poreje ngaho kugira ntuze niyoroheze
none nk'ubu basi iyo wari kuronka ayo mafaranga iyo wari kuronka ayo mafaranga bavuga ko babaha iyo wari kuyaronka ayo mafaranga kuri wewe ku ruhande rwawe wari wamaze gupanga kuwukora ibiki
erega amafaranga gupanga imipango ni myinshi imipango uyipanga ari ukwishikanye utayishikanye ajya nta mipango upanga wowe gusa ushitse iyi ni Burundi urabanza ugapoza kwanza ukicara ugatekereza
nubwo ino bariciye ubanze kuronka iryo faranga ryawe
ukitekerereza uhama imigambo itangura ari ukubonye ukize utangwe kugenda mugabo iyo navuga ati naho ndayashikanye iya ntirimbuza kugenda naca nigurira akaduha gutembera kadeplasema wo kuza ndagenda ngiye kwa muganga nigira na kadeplasema
ku nkumi ni wogira ikibazo nk'ubu
inkumi wa
atano ufise kwe
inkumi nazo nanje kuzitaho sinazitaho kubona nafise kwanje
Andere atarizara braza no kuri polisara kuko mbona umengo nibibazo bikomeye cyane bakunzi ba Hitop TV izi kandi ni impanuro twebwe imisore turacirondeza turacarondera amafaranga mu nzira nyinshi zitandukanye yaba mu nzira nziza cyane mu nzira mbi turondera byinshi bitandukanye ndazi hari imisore myinshi cyane hari n'abapapa hari n'abamama ndazi ataka noti bafise ubuzima bwabo buri hasi bako bariyumvira mbe Zimbabwe tuzoshikayo ryari mumenye yuko kuja Zimbabwe si ibintu byoroshye hari ukugendayo ukumva uko nyene ngo hariho abahabwa amafaranga hari n'abandi badahabwa amafaranga nk'uko ngene muriko muramubona uyu mujama ari ngaha yitwa Emmanuel nabibabwiye murabona ko atano ubu afise kubera kumva nyene ko ashaka amafaranga bakunzi ba Hitop TV muradukunda cyane namwe turabakunda cyane n'abakunzi bacu kuri commentaire nabico mwoshikiriza mwongera kandi namwe mutanga impanuro kuri bino bintu reka ndagushimire cyane bwana Emmanuel
yego murakoze cyane mani bazagire ama namwe mwabonye ngene umuntu amerewe murashaka kuzoraba ikindi gihe mukarabate ba kweri wa mujama amerewe nabi reka tumugendere turabisha twomufasha
oya nubu ni twogusiga tudakoza kantu oya twogusiga tudakoza kantu turaza kuraba kantu kariko kose ka pore nyene kurabona ivyo bigushikiye nabandi birashaka kubashikira ariko iyi ni impanuro nabandi bamye bibiyumvira bashaka kuja hariya kwera izo mpamvu barabe bahagarike nukuri murabe muhagarike raba umubogari nkawe tuvuge nka bogari nka balinga umubogari nka bali vrem beje nka bali bebe gentil nka bali afisa mano yu ameze fresh ateye neza kubera kuburi faranga ace yumvira ngo aje sio fresh kaka sio fresh nimba warufise your mind landi promoter nimba warufise your mind hagarika kaka turondera amafaranga dukore raba ivyo vyamushikiye umujama ndabakunda cyane bakunzi ba Hitop TV kora subscribe kuri channel ya Hitop TV 1 kugira ubandanye ukurikira exclusive inkuru zitandukanye zimeze neza cyane ni Alvin Gucci aka Janjanao aka Sharpshooter of the way from Burundi Bujumbura Embesilato if Bali Ntananigwa asante sana kak yes. Amani bro.